kwenani alabao Yesu walijibu upesi sana mfungu we baraba afunguliwe nani alabao Yesu walijibu upesi sana mfungu we baraba Yesu wasiubiwe
You are not.